Te iwi rangatahi, te iwi Māori, 24 te tau wāinga. Ai, ai ki tēnei pūrongo ara paira tāwhai. Kua whai wāhi nui atu te hunga rangatahi ki te hui pakihi iwi taketake o te ao, e tūnei ki Rotorua. Kotahi anō hoki te whakahau a te hunga rangatahi, kia whakapakari ake I ngā whakatipuranga o āpōpō.
Ko te rangatahi e āki ana I te ao pakihi kia whakarongo ki o rātau reo.
He maha ngā huarahi, te hono atu ki te rangatahi me te pakiki, rangi tērā momo huarahi, te kāwanatanga me ki te governance. He pukenga tā te rangatahi, te noho ki wera, ki wāinga I wera momo kaupapa.
E āki ana I te hunga o te hui pakihi iwi taketake o te ao kia tukuna te rangatahi kina tēpū whiriwhiri, Ka mutu ko rātau hoki te inamata me te anamata.
Wairai wetahi o tētahi o ngā hua, kua puta mai I ngā mahi o mātou mātua tūpuna, o mātou pakeke, o mātou mātua. Kia tai atu mātou, kia whai a hainga te hunga rangatahi ki wēnei momo papa.
E tautoko ana tēnei mema o te kaunihira o ngā roto.
We're engaging with rangatahi a lot more than we ever have actually because we're acknowledging that we need to talk to them because it's going to be their future. And actually they have a lot of good and valuable feedback.
Hei tāna anō e kore te rangatahi e eke ki te kore te hunga pakeke hei ārahi I a rātau.
That we're there to tautoko and support you and provide you advice as well because coming in younger you don't always have the experience. You have the passion, you have the drive, but sometimes you need a bit of advice too.
Ka mutu hei tā tēnei ōpango Māori mā te mōhio ki tō tuakiri e whai wāhi ai te rangatahi I tēnei ao.
In the all acts we tend to struggle around, you know, talking Māori and that's something we always talk about how we could have done better and you know, if it was a core subject at school, it would have helped us, I guess, just know who we are deep down and never forget where we come from.
Hei te rāmere mutu ai te hui nei. Rapaera Tawhai, te Karere.